Ekuqaleni bebesinike i-function kwamele sina sidwebe i-derivative yakho. Manje ke basinike i-derivative ebese sina kumele sidwebe i-antiderivative yakho. I-antiderivative nje ukuthi antiderivative ukuthi nje bese no y equals f of x i-antiderivative izoba u antiderivative asibalela. Antiderivative of f of x kuzoba u capital F of x. Antiderivative is about capital F of x. Loko kusho ukuthi nje basinike derivative ebese sina sidube ama possible functions, ama functions angaba yiwona njenge function original. So thina sizothatha le derivative sakhe i-function ngakho yikho sithi anti noma anti ngoba siyaphendgezela i-method. Iqalembe siqale nge-function senze derivative, manje senze derivative, sesine derivative kumele sibe ne-function. Uchaze lokho ke. Ama-derivative noma antiderivative uwathola kakhulu kwi-calculus, kwi-integral calculus. Yeah. Kodwa ke asidwebe nansi i-derivative. Nansi i-derivative sinikewe. D over dx formula noma i-standard formula ye-derivative. Mo sibuka ke antiderivative, i-derivative yethu le lapha ngenzansi y equals f of x. Siyabona ukuthi siqala lapha ku 1 iqala kwi positive slope siqala kwi positive slope esi constant esinyuka kahle nje ebese ke siyabona ukuthi lapha sibona kwi derivative yethu ukuthi kune point of discontinuity. Kune point undefined kodwa siqhubeka sidwebe khona la siyabona ukuthi kuyona point of discontinuity le iyehla ke i slope yethu siyehla uthi kwena bezoba umoqa kahle la islope sethu ngithe masisidweba sizothi ngoba ngathi sehla ngenumber e constant le slope uyabona la la ngidwebe khona umuqa sizodweba ke nathi sehle kanje ya hey ngathi futhi sehla ngokufana njengale phatha sekuqaleni lokho siqale ngako lokuphephula ngathi sehla kwi ngama variable afanayo slope sokuqala ke leso nasi slope sesibili ebese ke lana futhi nansi into engathi futhi point of discontinuity lapha ya emva kweslope sesibili ebese siyabona ukuthi siqala futhi islope sethu sesiphe emva kwale point of discontinuity noma la kade ku undefined khona siqala futhi sisenze kube umuqa futhi ebese lapho sisuka kwi point of discontinuity ngathi sinyuka nge number noma ngama variable noma ama factor a constant futhi ebese yabona ukuthi futhi ifike iqeda ukunyuka ifike ithinte lapha ku 0 ibu 0 lapha ya asidwebeke sizodweba thina kube sa parabola nyana nje yabona ukuthi yehla iba less and less positive. You say positive, kodwa iba less and less positive. Nansi ke parabola yethu soyidweba iba less and less positive. Ngisiphele iparabola iqala ngokunyuka. Less and less positive. Ebesiyehla. Ibe more and more negative. Yabona? Kuthi sesisema negative futhi lapha ya. Nantsike parabola yethu si uthi ngi cleane kahle ngidube kahle. Nanti chashaza lethu. Nakho ke ngkwangconywana. Nakho ke la iba less and less positive khona. Ebese ke kugcineni yabona ukuthi ux uhleli nje ku zero constant uloke nje umile ku zero laphaya iziphele i derivative yethu nakhona ke lapha sizoba ku zero Yeah, so the bumu qoqondile ngoba phela angithi sithe ime constantly ku zero ayinyuki ayehlimile nje ku zero. Nansi ke antiderivative yethu sithole from usidwebe sisuka ku derivative yethu. Ama derivative ke kunama outcome noma ama option amaningi ongadweba ngendlela i antiderivative yakho kodwa mina ngikhethe indlela nje enomqondo.